say ya e share a dreadye any infididuma and sem eswo na penfui akasa and no mode at the se akwade ama e dreadi fu and kabum kuya wa mwa to almost to mso mumma modia no man omajuma kasa se beye na obebie bie sotoso na gana de chenso atime anya anyama ato sense womden sia wodo ene sia papa egu akwa mu enche kra omanu ye no womo ebeso anu amawo
hwe egwadie ensem eso e de adesede ato Ghana Union of Traders Association awotwantiawa efenu Guta ese opo wonchew adwebrew wonhye adetonfo na wonkobuebue won stores awro na wonton ade ema timamfo abra omampehene ene na ban e de ehyehye egu akwan mu se obetie won sufre na oman yi sika a atete apansamon wo beye insisi emprempren Guta empenfo ahye Tonton nyama se won fon akadi engu fom enye oyekire enafua insia efantire aban enam omanyi sidi a atete apansam enyama a akosoro ene to awro a wontumi ensua sene ebebua ama omampehini etie won sufre no enti ene wode won nyama egu fom efise enyama a wokra eba oman mu ebeton no wonya mfasodi bia emfiso osoyefo abedi ekire a oda asoye a wohye edwadie ensem edi mfidi juma eso Michael tire befi ade atujwa se ade tonfo atire nyenti a ama won toto won asotoso awro emu nanso enya no ene ade insakraye ebeba oman sika a ase enu wonya abutoyam na wonyi mapa ewo abanwe emu na onfa enyama engu akwa emu na onye insisi na obi ahun ntono